Uve kukoma hilo vosisa sotima King Prince hiwe yokala queen ba
Kumbati namba Zoti chikundi mumachifuna Koma mumahoba Kamba kasoma munaziona Kumbati namba Zoti chikundi mumachifuna Koma mumahoba Kamba kasoma munaziona Koma ife tiripo Ife tiripo, ototo za timau ife tiripo, ototo za timau
Kipange zoti wina hagulile, miso za nagusila hija itasila Pali pose kukukwila ngatisila, usamalila chomwe hiwe humafila Wadibwa Siza loko hizi ndiza kufelo Shoma ndi kufuna ukale wanga ngelo Hana ndiza bale vitu ndabikelo Kukonda na semu paka na matelo Eish, sikuti kuzichemele Pome hana swapo hine yondi matama Uve kukoma hilo vosisa sotima King Prince hiwe yokala kuindi
bas Kumbati namba Zoti chikundi mumachifuna Koma mumahoba Kamba kasoma munaziona kumbati namba Zoti chikundi mumachifuna Koma mumahoba Kamba kasoma munaziona Koma ife tiripo
Ife tiripo
Ife tiripo
Ife tiripo
Ototo za timau Ife tiripo
Ife tiripo
Ife tiripo
Ife tiripo
Ife tiripo Ototo